lutandaze tatimtwalo yakho libangise kwiindlela zakho eziyempangelwe uza presampa ungekuzolo
Oh, yeah,